Embarama mbapa msani wa Kenya. Msani wa Matope. Subscribe my YouTube channel. Support msani. Support the talent. Wow, wow.
Wow, wow. Embarabara mwenyewe. Msani mkubwa Kenya mzima.